tiro ya lona ke ntseng jang?
Right, so seabe sa me mo go tsa kitso ya setso ke gore jaaka re le ko ditheong tse di tona tse dithuto tsa dithuto, re katisa baithuti ba ba tswang ko diprofenseng tse di farologaneng le mafatshe a mangwe a Aforika mo go tsa kitso ya setso. Se re se dirang ko yunibesiti ya ko Gonne Bophirima ko IKS Center, ra ruta ebile re dira dipatlisiso, ebile re dira gape le se se bitswang gote ke community engagement mo go tsa kitso ya setso. Mo godimo ga bo re bereka le mafapha a farologane ya ka mafapha a bo science and innovation, mafapha a bo art and culture ka ga o bona re lefa, le mafapha a mangwe a farologane ya bo agriculture le a bo health. Re tsweletsa kitso ya setso.
Jaaka re ntse yana gompieno jaana, seabe sa lona ke eng mo tirong e ntseng yana gompieno?
Right, so jaaka ga o itse gore balola kgololosego ba rona mo Aforika Borwa ga ba tswe fela ko diprovenseng tsa bo Natala jalo le tseditse le mo North West Province, Batswana le bona ba nne le seabe se se tona thata mo go beleng kgololosego ya rona. Jaaka ga o lebelela re le mo lefatsheng le la Bona Bona, ke mo batlhako le merafe e mengwe gape ya Batswana ba neng ba latlhetswe ko teng, ga ba ne ba le kgatlhanong le melao e le ya apartheid, e le yaka thuto e le ya apartheid ya bantu education. Jaanong rona le ba IKS Center ko North West University re batla go momagana le segosi sa rona sa morafe wa batlhako le ba bangwe gape ba amegang fa le ba department ya art and culture gape le di-stakeholders tse dingwe gape gore kgona go setup-a a research team e tla lebelelang dipatlisiso le dikwalo tso tsotlhe tse di dirilweng ka the Banishment area se dintsi le teng mo North West Province. Tle re kgone re tseye dio tse raiso re di tseye mo curriculumong ya rona ya thuto, ka gore bana ba rona ga ba itse dio tse. So bana ba rona tshwanetse gore ba fatlosiwe, re tshwanetse dire dipatlisiso, re kgone go kwala dibuka tse yaka nngwe e o e bonang fa e kwetswe ke Professor Salim, o e kwetswe ka Sekgowa. Nna re batla re tle re e kwale ka Setswana, re tle re kgone re tsenye le di-narrative tsa rona tsa bo ntatemogolo ba ba santseneng ba tshela ba nang le kitso ya gore go nne go diragalang fa le ko re tswang ko teng kwa magapele kwa. Ke dumela gore go na le kitso ya setso e bo ntatemogolo wa rona ba ba neng ba le kwa ba ne ba e dirisa ba iphedisa ka yone. Re tshwanetse gore re bone gore a le mo dibukeng tse e teng kitso eo, ga e seo e sabe sa rona gore tle re e tsenye fa. Ga ke atla ke le nosi fa ke tlile le baithuti baka ba dirang di-research ko North West University ba fa ntle fa le le bona.
Lo tshwaragane le eng ebile o bua ka eo, lo tshwaragane le patlisiso e feng gone jaanong yana e le o ka re nopolelang yone?
Patlisiso re tshwaraganeng le yona ke go ya ka kene re batla go itse gore indigenous knowledge systems e ka beng e le teng in this banishment area sa ka yona ya fa e bo ntatemogolo ona ba neng ba iphedisa ka yona e ka be ya akaretsa ditso mmuntse ba ne ba di dirisa le kitso e nngwe gape, ka gore ga re bua ka kitso se ga re bue fela ka ditso mmung go tlhetle re kgona go bona gore bana ba ba rona ba segompieno re ka kgona gore le bona ba kgona go bona gore kitso e e se ka ra e tsenya fela mo dibukeng, ka gore bana ba rona ga ba batle go bala mantsi matsatsi a segompieno ba itse ba ine digital era. So re kgone go bona gore dio tse information e re ka e dira yang gore bana bana ba kgone go e fitlhelela at the tip of their finger, ga ba tobetsa fela monwana ba e kry-a. So re batla go dirisa le mafapha a mangwe gape re kgone go bona gore ka dirisa yang kitso e gore e kgona le go lwantsha dilo tse di tshwanang tsa botlhoka tiro. Kana re create tourism if we are going to focus on these areas le go ruta bana ba rona le go tsweletsa history ya rona e leng gore yaka re le mo Black History Month. Merafe yotlhe ba tshwanetse ba itse gore mo Aforika Borwa le Batswana ba na le history ya bone re tshwanetseng gore se ka ra ikobonya ka yone.
Yaka re kokwane ka kwano leitlho le lebile ka kwano mo metseng jaaka re bona bantsi ba ya godimo le ko tlase jaana bantsi ba tansa yana le batla go feleletsa la bofelo ga re e tswalela gompieno le batla gore ga letsatsi le le phirima le be le fitlheletseng ka kwano mo Bona Bona.
Mo Bona Bona ka gare fa sa ntlha ke awareness raiso, batho ba rona ga ba itse dilo tse dintsenyana. I think so seo se botlhokwa thata. Sa bobedi ke go nna le lenaneo la gore re se ke ra nna fela le di-celebrations ga re tswafa, re tshwanetse gore nne le plane e re tshwanetse gore re sale morago e seng fela ya lefapha, dikgosi di le teng foo le baagi ba selegae le bona ba le karolo, ka gore di-banishment areas ga se tsa Batswana fela le barolong le batlhako, ke heritage ya rona, the liberation heritage ya rona mo South Africa ba botlhe. Re tshwantse gore re ntshetse ko ntle bo rights gore bana ba rona le merafe e mengwe ba sa itseng dilo tsa rona tsa Batswana. Re kgone go kopanya history ya rona yo yotlhe, ka gore history ya rona se seng go tlisa motho go ya ka ga o bona e kotse ke batswa ntle. Mme ga re batho ba tlhaolele rona rights, mare tshwantse re nne le badira dipatlisiso ba rona, ke tle re kole dilo tse le ka maleme a rona a Setswana.